Shalom shalom bakunzi mwese ba Imperial TV rekanda baramutse nizera ko aho muherereye hose muri amahoro muri impundu amarembe nkuko vyama ni wa mwigeme wanyu Joe none imbere mu kiganiro Sunday Church camagica kuri televiziyo yanyu Imperial TV plus 257 Imbere yuko rero ndababwira amakuru yacu kuri uyu munsi reka mbanze ndabasabe mwebwe mwese mutarashobora kugira subscribe kuri channel ya Imperial TV mubandanye mugira subscribe kugira ngo mubandanye muba ku mwanya mu biganiro bica kuri televiziyo yanyu rero amakuru yacu yo kuri uyu munsi amakuru turahera ku muririmbyi kazi ari karakora neza karagerageza guteza imbere umuziki wiwe umuziki w'igihugu umuziki wa gospel music aho agerageza gukorana ingufu nyinshi mu ma concert mu gusohora indirimbo ndabamenyesha yuko ari mu baririmbyi bake mu gihugu cacu Burundi baririmba indirimbo zo guhimbaza imana bari verified kuri channel yabo ya YouTube rero ibyo nivyo byo gushima nivyo gushimwa nivyo kumukeza no kumutera intege kugira ngo abandanye akora neza abandanye ateza imbere umuziki ndundi cyane cyane gospel music Ni Rebeca Metusela nako ndavuga nako ndababwira umuririmbyi Rebeca Metusela aho Rebeca Metusela aheruka kugaragara ari muri studio kwa Amir Pro ariko arakora indirimbo shasha izoza ikurikira canke izoza isubirira sinovuga gusubirira akureka ndamvuge ngo indirimbo izoza ikurikira senga murabizi Rebeca Metusela yabanje kuduha igikomere mu mutima abantu benshi mwashoye kwikunda nyuma y'igikomere mu mutima azana indirimbo senga rero inyuma ya senga ntituzi ngo azoza n'indirimbo iyahe ni mu gihe ariko gupostinga posti yiwe yerekana indirimbo ari muri studio ariko arakora indirimbo aho yagerageje gukuramwo sound kugira ngo ashobore gucanga abantu rero yerekana abantu yuko ariko arakora ibikogwa inyuma ya senga yuko twokwitega ibindi bikogwa bigenda bitandukanye Rebeca rero Metusela harasubira aramenyesha abakunzi biwe yuko kuno kwezi kwa gatandatu ari ukwezi kwimigisha Ni Rebeca Metusela kandi amenyesha yuko inyuma y'amezi atatu atagaragara vuba tugiye kubona ibikorwa vyiwe twizera neza yuko ari igikorwa cyo ndirimbo nyene agiye kuzana rero mwitege vyinshi kuri Rebeca Metusela mu mushigikire kuko n'umwigeme ariko aragerageza kuzana impinduka muri gospel music Rero inyuma ya Rebeca Metusela tubazaniye ayandi makuru y'umuririmbyi Christian Irimbere Ni Christian Irimbere abenshi muramuzi n'umwanditsi w'indirimbo ndi satisfait n'umwanditsi w'indirimbo uwo mugabo n'umwanditsi w'indirimbo ndi hano indirimbo ashobora gukundwa cane n'abantu benshi gose indirimbo kenshi abo mu maeglise bakunda kwiririmba ahantu henshi ukunda kumva indirimbo ndi hano ya Christian Irimbere rero ni Christian Irimbere inyuma y'indirimbo ndi hano yaje ni indirimbo yiwe aho ugeze ni Christian Irimbere twashobora kugira amahirwe yo kuvugana nawe mu kumubaza ibibazo byinshi bigenda bitandukanye aho Christian Irimbere ari umuririmbyi w'u Burundi ako muri kino gihe asanzwe ari mu gihugu cy'u Rwanda ariho kandi akorera n'umuziki wiwe rero nkuko tubibabwiye twagerageje kumubaza ibibazo byinshi bigenda bitandukanye turamubaza mbega Christian ninde indirimbo ziwe azandika yisunziki ama inspiration yiwe mbega indirimbo ndi aho ugeze kuri kiyo yikoranye no muririmbyi Christophe atashimye kwikorana n'undi muririmbyi ko mu Rwanda hari abaririmbyi benshi bagenda batandukanye ni Christian twashobora kumubaza kandi mbega imyaka amaze mu Rwanda kuri kiyo atarashobora kuyumvira ku gukorana indirimbo n'abaririmbyi bo mu Rwanda ko dusanzwe tuzi mu Rwanda haba abaririmbyi benshi bagenda batandukanye ba Gabi ba Israel Mbonyi n'abandi benshi bagenda batandukanye kubera iki atari yumvira gukorana n'umuririmbyi wo mu Rwanda ari indirimbo yo guhimbaza Imana azwi mu gihugu cy'u Rwanda rero ni Christian mu mwanya araza kutubwira byinshi bigenda bitandukanye mubanze mukurikire Christian Irimbere
ya yes ashimwe akamazina yitwa Jean Christian Irimbere andi muririmbyi ari indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana hama ndirimbo zanje nandika nisunze kenshi ubuzima tubayemo na inspiration runaka rero yose no bafise muri iyo mama kwa kundishwa kuri kunda senga hari imana inganiriza ikama ikanyinspira nshobora kubona ibintu bikampa gushinga intahe ku imana igira neza yego hama aho ugeze indirimbo nanditse kera cyane bivanye n'ivyo nabonye Imana inkorera n'ivyo Imana yahinduye mu buzima bwanje nuvuga ko ari histoire nshima Imana nabonye ukuboko kw'Imana nabonye aho Imana yageze mu buzima bwanje birahinduka nayo mpamvu nacyo ndayita nayise aho ugeze hama gukorana na Christophe ni umuntu n'umugenzi cyane tumaranye kinini tuzinanye ariko abantu benshi bakunda kumbaza kubera ikintu tudakorana indirimbo ariko nibaza ko cari gihe cy'Imana ko dushobora gukorana indirimbo nawe sinzi ikintu byagenze ariko twari muri studio turavuga why tutayikorana dusanga twayikoranye hama kiri nacyo ngo kubera ikimaze igihe kinini mu Rwanda nkaba ntarakorana n'abaririmbyi ngo bakomeye mu Rwanda nabonye ba mansion agabi na Israel mbonyi ariko mfite n'abandi tumaze gukorana narakoranye na Serge Yamuremye nibaza ko nk'indirimbo yitwa Satisfait twayikoranye na Serge Yamuremye n'abandi baracarimwo baracahari na Gabi dufite ni projet bishobokana mbonyi n'abandi bose yego nta kindi kibazo ariko ngira n'igihe icyo gikwiriye icyo abakunzi banje abakunzi b'indirimbo zo gutaza no guhimbaza Imana kuramya Imana bo nyiteka ko canke bondindira ko nuko ibikorwa ari vyinshi ndashari ko ndakora ndi muri studio Imana ifashije kuko burya twe turapanga ariko Imana niyo ishiraho bikaba rero bise ma projet menshi bishoboka ko ntibiba byoroshe nanifuza yuko nkora ikintu na video nama contretemps ariko Imana izobikora cyane ama projet ni menshi cyane agiye kuza vuba Imana ibahe umugisha ndanezerewe cyane kuri uyu mwanya Imperialtv Imana ibahe umugisha
Uwo rero yari Christian Irimbere reka tukumushimire cyane nshimire Rebeca Metusela nshimire mwebwe bakunzi ba Imperialtv mwagerageje gukurikirana kino kiganiro nshimire na mwebwe mwageze subscribe saba n'abandi mwese kugira subscribe kuri channel ya Imperialtv kandi abashimire cyane ndabibutsa yuko Imperialtv tubakunda cyane gose amahoro y'Imana abane namwe mwese